Module 6. Bong le go salekalekane ga bong. Mathata a magolo a go buang ka one mo modulong ono. Balekane le ba malapa ga ba akarediwe mo dipholising tsa khampani ya moepo. Balekane ba lenyalo ba ikaegile ka banna go bona madi a go bona ditirelo tsa boitekanelo. Balekane ga ba kgone go bona tshedimosetso ka banna ba bone ka botlalo, dipholisi le ditsamaiso tsa go dira dikopo tsa phimolakeledi. Go senang kgatlhego ga dikhamphani tsa moepo go dira boiteko jwa gore go nne le tsela tsa go batla balekane ba bathapiwa ba bone le ba ba kileng banna bathapiwa ba bone gore ba newe phimolakeledi. Babereki ba mo moepong ba ba sa lemogiwang le ba ba sa alafiwang ba ba tshelang balekane ba bone le ba malapa a bone TB. Solomon ke monna wa kwa Zimbabwe yo nang le dingwaga di le 14 yo nyetseng Maria mme ba na le bana ba le babedi mmogo. Solomon o na le dingwaga di le 15 a ntse a berekela moepo wa Kamba mo Aforika Borwa. Dikgwedi tse tharo tse di fetileng, Solomon o na simolola go gotlhola mme a tshwanela ke go boela kwa Zimbabwe ka go nna sa kgone go tswelela a nna mo ntlong e a inelweng ke ba moepo mme a sa theogele ka baka la go lwala. Fa a sena go ya kwa lefelong la boitekanelo, tlhatlhobo e ne ya bontsha fa a na le TB mme a simolola go newa kalafi. Erika jaanong a ne a sena lotseno lepe ka lebaka la bolwetse le ka gonne a tlhoka tlhokomelo. Solomon o na boela kwa gae gore a kgone go tlhokomelwa ke Maria. Fa a fitlha kwa gae, o na ikana gore ga a na go bolelela ope gore o na le TB, ka gonne a ne a tshaba gore batho ba ne ba tla mo tshwara ka lebogo la molema ga mmogo le ba lelapa la gagwe. Ka gonne go ne go ntse go diragala jalo ka batho ba bangwe ba tlhatlhobo e neng e bontshitse gore ba na le TB mo lefelong la bone. Solomon o ne a bolelela Maria ka go gotlhola ga gagwe, ma a seka a mmolelela gore tlhatlhobo e bontshitse fa a na le TB. O ne a fitlha melemo ya gagwe. Fa Maria a ne a pakolola diaparo tsa ga Solomon, a bona melemo ga mmogo le dikarata tsa kalafi, mme a botsa Solomon gore goreng a sa mmolelela gore o na le TB. Solomon a tinega, a sa batle go bodiwa mme a tshosetsa ka gore o ka nna a boela kwa Aforika Borwa pele ga a ka nna botoka. Maria o ne a tshwenyegile ebile a tshogile ka gonne a ne a sa itse gore ke eng gape se Solomon a sa mo bolelleng sone. Go botlhokwa gore babereki ba mo moepong, ba ba kileng ba bereka mo moepong, balekane ba bone le ba malapa a bone ba tlhaloganye ditshupo le matshwao a bolwetse jwa TB. Ke tiro ya banna gore ba sireletse balekane ba bone ka go ba bolelela sengwe le sengwe ka seemo sa boitekanelo jwa bone gore ba seka ba tshwaetsega. Go botlhokwa gore ba lelapa ba tshegetse molwetse gore a seka a tlogela kalafi, mme go botlhokwa fela thata gore babereki ba mo moepong le ba kileng ba bereka mo moepong ba bolelele balekane ba bone gore ba kgone go newa tshegetso e e siameng fa ba ntse ba nwa kalafi. Fa babereki ba mo moepong kgotsa ba ba kileng ba bereka mo moepong ba na le matshwao a TB a akaretsang go gotlhelela ruri, ba ba leng gaufi le bone ba tshwanetse go tlholwa gore a ba na le yone. Fa go fitlhela gore ba na le TB, ba tshwanetse go simololwa go newa kalafi le go tlhatlhobiwa gore a ba na le HIV ka bonako jo bo kgonegang. Maria a bua le batsadi ba ga Solomon, ba morago ba neng ba mo kgalemela mme ba mo kopa gore a bolelele mosadi wa gagwe gore a kgone go newa tshegetso e e tshwanetseng. Fa Solomon a sena go tokafala, o ne a boela kwa moepong, mme morago ga go bereka malatsi a le mabedi, o ne a kopana le mosadi wa ga James, yo le ene a neng a le mo Zimbabwe, yo o neng a bereka mo moepong, mme a ne a tshwanela go tlogela tiro fa tlhatlhobo e sena go bontsha gore o na le TB. O ne a mmolelela gore James o ne a tlhokafala fa a sena go tlogela go nwa melemo ya gagwe. James o ne a sa mmolelela gore tlhatlhobo e ne supile gore o na le TB, mme o ne a tswelela a goga motsoko a ntse a lwala. Gape James o ne a sa mmolelela kwa neng a tshwanetse go ya teng go dira kopo ya phimolakeledi. O ne a busitswe ka gonne o ne a bolelelwa gore o ne a sa tle ka dipampiri tse di lekaneng go supa gore o ne e le mosadi wa gagwe wa semolao, yo o neng a na le tshwanelo ya go newa phimolakeledi. E rile fa mosadi wa ga James a hulara, a bua a rotisa keledi gore o ne a eletsa gore e kete monna wa gagwe o ne a mmoleletse ka boitekanelo jwa gagwe le ka tiro. Solomon a dira tshwetso ya gore a etele kwa go ba Human Resource Department go ya go botsa ka ditsamaiso tsa gore balekane ba nyalo ba dira kopo ya phimolakeledi fa mmereki wa mo moepong kgotsa yo o kileng a beka mo moepong a ka tlhokafala. Solomon o na ikaelela go tlhomisa gore ba lelapa la gagwe ba nne ba ntse ba itse dilo tsa botlhokwa ka ga tsogo ya gagwe fa a santse a tshela, le gore ba itse se ba tshwanetseng go se dira go dira kopo ya phimolakeledi fa a tlhokafala. Molaetsa e e ithutilweng. Balekane ba lenyalo ba babereki ba mo moepong le ba kileng ba bereka mo moepong ba tshwanetse go nna le tshedimosetso ka ga TB go akaretsa ditshupo le matshwao a bolwetse. Babereki ba kwa moepong le ba kileng ba bereka kwa moepong ba tshwanetse go tlhomisa gore balekane ba bone ba itse ka ditsela le ditsamaiso tsa go dira kopo ya phimolakeledi. Babereki ba mo moepong ba bontsi jwa bone e leng banna ba tshwanetse go tlhomisa gore balekane ba bone ba itse ka seemo sa tsogo ya bone. Babereki ba mo moepong ba tshwanetse go tlhomisa gore balekane ba bone ba akareditswe mo dipoliseng tsa boitekanelo tsa khamphane ya moepo. Dikhamphane tsa moepo di tshwanetse go rulaganya ditsela tsa go bona phimolakeledi tse di bonolo go dirisiwa ke balekane ba babereki ba kwa moepong le ba kileng ba bereka kwa moepong. A gona le dipotso dingwe.